Chakre ndalo Johana jabatiso Nyaka tinende ni Injili oseyal Tangoma moni winjo wanyasae Ah, ndugu kwa didada Achunga chunga wadhi Sayun kawono Mwono selo
Chungi wadhi Sayun
Ikechi doto ya Uranga polo ya Wasene nole
Chungi wadhi Sayun
Ikechi doto ya Uranga polo ya Wasene nole
Masia maneno or
Jadumi yeso or Baba yeso or Ijana winji waj
Masia maneno or
Jadumi yeso or Baba yeso or Ijana winji waj
Sobire pinka
Johana nene fue Yarombo moseya Niketu yopi
Kaya sobire pinka
Johana nene fue Yarombo moseya Niketu yopi
Joyalo yalo ler
Togin giyonge ler Giyalo kagibo Tukare lero genore
Joyalo yalo ler
Togin giyonge ler
King each to better better man each. Kill yet to better better mal yet. Maler to maler. Yesu ler nalo duto kendo wayen yo ler. Omiyo yibende di los ria losa maler mondo wadhi Jerusalem. Los ria losa maler 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 maler. Yesu, oh sana Winja winji njini We bauri ye waruwa
Waruwa kionge go Ichali ginyachie Kariselo kori
We bauri ye waruwa
Waruwa kionge go Ichali ginyachie Kariselo kori
Bia bia kiwinjo wad
Tolo kuparoni Weke tori nirie We pingo jawa
Bia bia kiwinjo wa
Tolo kuparoni Weke tori nirie We pingo jawa
Utawala studio
Nyamera koni we pingo jawa
Koro se chopo Manyaku winji wat nyasaye Winji kaka ndiko wacho Winji kaka joyalo yalo Winji kaka joero ero Kentim mana weche mabeyo enyimi nyasaye Kawona kwa niwe pingo jawa